igama lam ndingakhona mxathule make sisame ke ngoku ukusombulula umsebenzi wolinganiso i-equation ngamanye amagama masithi ke ngoku sino 2x umdibanise no 3 sithi 2x umdibanise no 3 ulingana ke no 5x thabatha ulingana no 5x thabatha 2 ingakhangeleka ke le nto ingathi nzima xa uqala ujonga uno-x emacaleni amabini siyadibanisa uphinde uthabathe uwasomulula njani la manani siza kuyenza ke ngendlela ezohlukeneyo kodwa into ukuba ifuneka uyikhumbulile ukuthi sifuna ubeke u-x ecaleni yedwa xa umbekile ke ngoku u-x ecaleni uzawuthi u-x ulingana nento uqebile ke ngoku ukusombulula i-equation yakho ungavela ubuye luyojonga uba ngaba loo nto isebenzile ke sizawuvele ke ngokusenze izibalo kumacala omabini kwazele sikwazi ususa u-x imbet ke yedwa kodwa ke ndifuna ukuthi ube nomfanekisongqondweni andifuna ukuthi ube ucinga ow bawo ziintoni ezivumelekileyo ziintoni ezingavumelekanga uba ngaba unomfanekisongqondweni uba kwenzeka ntoni uzawukwazi ukuthi uzibonele ngokwako uba ngaba yintoni evumelekileyo masenze loo nto ke sino-2 x ke kweli cala lakho lase khohlo ngu-x ke lo umdibanise no-x size sibe simdibanise no-3 loo nto sawuthi ke ngu-1 umdibanise no-1 umdibanise no-1 iyalingana iyafana no-3 ungazaba ungazobo amaqanda okanye unxantathu abathathu sithi ngoku loo nto ilingana no-5 o-x abayi-5 ndizawuyenza ngophulu ke loo nto sithi 1 wokuqala umdibaniso no-1 wesibini umdibaniso no-1 wesithathu no-1 wesine no-1 wesihlanu mandicacise ke into yoba akuzofuneka wenze ngolu hlobo xa usombulula ingxaki funeka wenze amanyathelo ka-algebra kodwa ke ndenza le nto ukwazile ube nomfanekisongqondweni uba ithini le equation sino-2 x aba orange sidibanise no-3 yen loo nto ilingane no-5x o-x aba yi-5 sithabathe ke ngoku u-2 ndizawuthi ke ngoku ngu-1 thabatha 1 iyafana no--2 ngoku ke sifuna ukubeka o-x babe kwicala elinye le-equation loo nto siyenza njani ke zimbini ke iindlela zoyenza singathabatha aba 2x kumacala omabini e-equation loo nto ke ingaba iyacaca ngoba sino-x abayi-5 uthabathe o-x ababini okanye ungavele uthabathe o-x abayi-5 loo kumacala omabini loo nto ke ivumelekile as long as uthaba usenza imithetho ka-algebra sizawuqala ke ngothabatha u-2x kumacala omabini equation ndithetha uba siza kususa u-2x kumacala omabini xa uthobe uthabathe u-2x ke ekhohlo funeka umthabathile nasekunene sithabathe ke u-2x kwicala lasekhohlo sithabathe nakwicala lasekunene icala lethu ke ngoku lasekunene lithini sino-2x ke ngoku bayahlabana kwicala lethu lasekhohlo ngoku sishe ke ngoku no-3 uyayibona lapha sisuse aba-x babini sasheka no-+1 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 size ke ngoku kwicala lethu lasekunene sithi u-5x uthabase u-2x sishe ke ngoku no-x abayi-3 sawuthi ke ngoku u-3 ulingana no-3 x uze ke ngoku ube usheke no--2 uba ngaba ke ubunokwenza le ngxaki wavele ubhale le nto unayo kwicala lethu lasekhohlo into esifuna uyenza ke uba sibeke u-x kwicala lasekhohlo kodwa ke ngoku sinabo kwicala lethu lasekunene sizawususa kanjani ke ngoku lo 2 wethu u-negative apha. singaveleke sidibaniswe uthu kumacala omabini alo msebenzi wolinganiso sijonge uba kwenzeka ntoni apha. Loo nto ke uba sidibanisa uthu sithi ke ngoku dibanisa 1 dibanisa 1 nakwicala lethu lasekhohlo ke senze ngokwenjalo sithi dibanisa 1 dibanisa 1. Mandenze ke ngoku nalapha kwi-equation yethu ndithi dibanisa 2 simdibanise no-2. Kwenzeka ntoni kweli cala lasekhohlo xa sisithi 3 umdibanise no-2 izawuba ngu-5. Loo nto ke ngoku iza kulingana no-2. Oo-2 ke bayaqhaqhana size sishiyeke no-3x. Ifana naxa uyijonge apha kumfanekisongqondweni sishiyeke ngoku no-5 xa sesiqhaqhe aba-2x. Size ke ngucala lethu lasekunene sino-negative 1 negative 1 no-plus 1 no-plus 1 bayahlabana ke ngoku aba a-1 sishiyeke no-3x ke ngoku. Sithi u-5 ke ngoku ulingana no-3x. Sino-1 2 3 4 5 ulingana no-3x. Mandisuse ke ngoku ndisuse sizame ukucoca ukwazele uzobona kahle le nto ndiyithethayo apha kumfanekisongqondweni. Uba xa uthabathile ususe abathu usheka nantoni? Sisheke njani ke ngoku no-5 olingana no-3x? Ngoku ke ngoku sisheke no-1 2 3 4 5. Maphinde ndiyisuse ndiyisondeze apha kwaba-3 aba bethu bapeplo. Ungalibali ke aba bayelo ke ngaba besibadibanisa othu. Ngoku ke ngoku sisheke no-1 dibanisa 1 1 1 1 bengu-5 ulingana ke ngoku no-3x. Ngoku ke ngoku ukusombulula singavele sahlule kubini omabili amacala e-equation ngo-3 ke ngoku. Izawuba nzima ukuthi ke uyibeke kumfanekisongqondweni wakho. Uba ngaba sahlula ke ngoku amacala omabini e-equation yethu sawufumana ntoni? Isizathu ke soba sahlule ngo-3 kungoba u-x uphindaphinda ngo-3. U-3 ke yena ke yi-coefficient ligama ke elo elithe xhaxha kodwa ke lona eyona nto elithethayo uba linani eliphindaphinda umahluko okanye i-variable elinani selisombululayo. So ke apha sino-3 bayahlabana ke. Size ke ngoku sibe no-5 third kwicala lethu lasekhohlo. So ke ngoku yahlukile kwinto yonke sakhe sayibona. Sino-x ke ngoku kwicala lethu lasekunene size ke ngoku abe sibe no-5 udivida okanye uphi wahlula ku-3. Kodwa ke ungasihluphi ngaloo nto ngoba iyafana nokuthi u-x ulingana no-5 ongaphantsi kuka-3. Loo nto ke iyafana ncakasa. Uba ngaba ke ngoku sifuna ukuyibhala njengenani elihlangahlangeneyo singathi u-3 uya ku-5 kayi-1 saba no-1 ke ngoku one-2/3. Sibhale sithi u-x ulingana no-1 one-2/3. Ndiza kuyishiyela wena ukuba ke uyibuyisele endaweni yoqobo yale equation uzoyibona uba ingaba isebenzile na. Xa use uye ngoku uyizisa apha kumfanekisongqondweni make siyicinge. Endaweni yokwenza o-1 ke ndiza kwenza amaqanda okanye aman mandenze i-squares ibhokisi mandenze ibhokisi. Sawuthi ibhokisi yethu yokuqala 1 2 3 4 5 iza kwenza ke loo nto ke ilingane no-x abathathu. Sithi x dibanisa x dibanisa x. Ngoku sahlula kabini amacala e-equation ngo-3. Sahlula amacala omabini e-equation ngo-3. Loo nto ke sawuyenza njani? sawuthi icala yawa icala lethu lasekhohlo ke lingqalile ngoba uzawuvele ubahlule aba-3 ngokwamaqembu amathathu. U-5 ke wena simahlula njani ngo-3? Funeke sibe namaqembu alinganayo. Sawuthi ke ngoku u-1 one 2/3 sithi 1 2 izawuba yi-2/3 yale ilandelayo. Sithi ke ngoku 1 nse i-3 yokuqala a-1 funeke sifune ke ngoku u-1 nangu-1 nenye i-1/3 sawudinga enye i-1/3 sahlule phayana ngoke ngoku sishiyeke ne-3rds eziyi-2 siyahlulile ke ngoku kumaqembu amathathu. Mandiyenze ke ngoku ndikubonisa ukuthi siyenze njani ngu-1 ke lo ne-2/3 nalapha ke ngoku sine-3rd a-1 siphinde sibe no-1 ngu-1 ke ngoku ne-3rds eziyi-2 izithathu ezimbi kule yasekugqibeleni ke ngoku sine-3rds eziyi-2 sifumane ke u-1 ne-2/3. Ukuba ngabe ke ngoku wahlule amacala omabini uyafumana ke ngoku u-1 ne-2/3 nantso yile sinayo kwicala lethu lasekhohlo. Inzima kodwa ukuthi uyenze kumfanekiso ngqondweni. Enkosi.